Zinorwatsa ndizo zvaunogwanisa. Zvaunogwanisa.
Chinyowane rechi.
Kana usina bvuma.
Chinyowane
rechi. People, watch out for the tune. Rikuya zvamai manje kamusakangane kuti kuseri kwachona behind the camera kuna DJ Blixy. Yes, sir.